Meshapata habari zako huko Magomeni unakokwenda. Dada Josephina, kumbe kule kuna bwana wako, mimi wanidanganya kwenda. Josephina, kwa bibi yako nimeshapata habari zako huko Magomeni unakokwenda. Dada Josephina,
thank you. Mm-hmm.